Shama, Eliya yarayibonye ku musozi Karumeri, Esiteri yarayibonye imugira umwamikazi, nanjye narayibonye ubwo nari nigunze nashobewe, yakoze ibyo byose nyifitiye icyizere, yakoze ibyo byose nyifitiye icyizere. Dawidi yarayibonye imukura mu ishyamba, Eliya yarayibonye musozi Karumeri, Esiteri yarayibonye imugira umwamikazi, nanjye narayibonye ubwo nari nigunze nashobewe, yakoze ibyo byose.